lapho hamba khona. Kuhluziwe thando lakho luyisibusiso mihla nemini kinawe. Akekho ongithanda ngingawe, ongithanda ngingawe.
Bambile,